Mandibulise kunebathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kunebalandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephinde lafika kelo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje ke baphulaphuli ke sizaka ngendaba ke ethethwa ngumfana ke osestriker pha kwiqela leKaizer Chiefs uSamir Nekovic. Lo kaNekovic ke baphulaphuli fake ke isilumkiso pha kwiOrlando Pirates. Nizawukhumbula ke baphulaphuli into yokubana ke namhlanje pha half past three pa Orlando Stadium uqobisana ke iKaizer Chiefs kunye ke Orlando Pirates phantsi kwe-DStv Premiership. Lowo ke ngumdlalo obizwa ngoba ke yidebhi ke kweli loMzantsi Afrika. Lo kaNekovic ke baphulaphuli ke uyaziphikisa ezo ndaba ke zigcwele kwama-social media apho kuthiwa ke iOrlando Pirates yona ke iselungelweni lokuphumelela lo mdlalo ngoba ke kuthi iOrlando Pirates nee-quality players ngaphezu kweKaizer Chiefs. Uthi ke uNekovic nezo ndaba uziphikisa kakhulu ngoba ke neKaizer Chiefs uzothi ka ngoku inazi quality players. Uthi xa ebalwe uNekovic uthi ke bakhona abafana babaleka kakuhle pha, abafana abafana ke noMashiyane, abafana abafana noNkosi Ndiphile Ngcobo ukuya koBlom. Uthi ke noManyama uthi iKaizer Chiefs inayo ke nayo ke iquality pha futhi ke iKaizer Chiefs ikufanele nayo ke ukuphumelela namhlanje. Uthi ke uNekovic xa igqibezela abaphulaphuli uthi bona beKaizer Chiefs abazi bebethetha into eninzi, into afuna ibhekisa pha kwaOrlando Pirates isilumkiso sithi ke bona bayawudinga la 3 points futhi kakudlalwa M108 ngoku kudlalwa iligi. Uthi uNekovic bona beyiKaizer Chiefs lo mdlalo abawuthathi njengedebhi, bawuthatha njengeminye imidlalo epha phantsi kwe-DStv Premiership. Uthi bawuthatha njengeminye imidlalo okanye njengezinye iitim ke ezipha phantsi kwe-DStv Premiership. Uthi bona bengamakhosi into abadila ngayo ngu-3 points kwezi ntsuku. Uthi ayilumkisa kwiOrlando Pirates izingezingezongqondo ngoba izinto zayijikela pha phantsi kwamabala okudlala pha eOrlando Stadium ngoba bengamakhosi bawulambele kakhulu la 3 points bona. Kutsho ke uNekovic ke eyiphikisa ke into ethi ke iOrlando Pirates yona ke isemgangothini wokubana ke ingawuphumelela lo mdlalo wanamhlanje. Ngamazwi ke lawo kaphuma pha kwistrike seKaizer Chiefs uNekovic baphulaphuli wagqibezela ngelithi umfana omdala yena uyabulela ngoba iphathi ke yeeplayers ezizodlala idebhi ngoba uthi yena oko wabakhopha eMzantsi Afrika izawuba idebhi yesithathu le eyidlala yena uNekovic. Uthi ke eminye imidlalo pha ye-M108 apha iKaizer Chiefs ke ibibethwa yiOrlando Pirates. Uthi zange abekho futhi intliziyo yakhe yababuhlungu kakhulu xa ebukele iqela lakhe libhaxabulwa yiOrlando Pirates. Uthi ke namhlanje ufuna ke ukuyimisa loo nto, aziphelise ezo ndaba. Yiyo loo nto afake isilumkiso pha kwiqela leOrlando Pirates ndokubana ke lize lingaba undermine izinto zingabajikela pha ebaleni. Ngamazwi ke lawo ke aphuma pha kuNekovic baphulaphuli. Nani ke ningake ningene ke nitsho into yokubana ke niva njani ke ngala mazwi kaSamir Nekovic esi silumkiso asibhekisa pha kwiOrlando Pirates. Ningakhohlwa ukusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo.